Ladies and gentlemen, boys and girls, introducing the one and only Scorn Plus. First of all, my intro individually. There's the camera, holla back.
Okay, Scorn Plus, uzolando bafethu. Uvukani, Scorn Plus, niyazi nani, ngiyafika.
Bafethu, where does the name Scorn Plus come from? Because a whole lot of people don't understand what Scorn Plus means. What does Scorn Plus mean?
Grand Scorn Plus, I'll tell me, igama la siphuma khona, the name of the township where we're from.
Oh, yeah.
We're from Durban and Claremont.
Okay.
Grand Scorn Plus is a totin name.
Totin name of Claremont.
Total of Claremont.
Okay. And do you know what it means?
Scorn Plus, I don't know exactly.
Because there's things we call amascopas.
Yeah. Scopas.
Yeah. Like amakipkip.
Yeah.
Amakipkip in English. Colored popcorn? Nah, I don't know.
Scorn Plus, as you can see now, Scorn Plus is like Africans.
Yeah.
So from Lapia, born and just totalized.
How did you guys meet?
Ukuhlangana kwami no Zolani mfethu wena Longstar. Bengidansa nenye group esibiza amadollars yabo. Shows amajito besilingana nawo but engafuni ukungibamela. I was the only one who be creative ngiqhamuka nama routines yabo. Sometimes mabatshela ukuthi asidanse ka so but I know wena le style lesi man futhi uyintwana wena kanjani yabo. Na ngiyakhumbula na last time eyi 1 year ithi hayi wena sokufaka ummese wena fast yabo. Hayi ngabona jazini. Angitholi into anincane abantu abazongibamela then khona indawo ethi kaShembe ngasekhaya lapha. Lezi njoba kuthiwa ikaShembe ibheke so indawo yakhona yabo. So ziqala le phezulu ngama skateboard ziyehlele phansi. Ya understand. Engiyazibona ngiyasho le ntwana lezi ziyayithanda irisk yabo. Ngiyazithanda in fact. Ngaya kuzo ngayitshela dozen. Ngifuna ukunifundisa i-dance kanje kanje. Kuthiwa wena u-driver kuphuza yona futhi le. Wena u-driver kuphi nje ufuna ukusifundisa i-dance? Ngithi hayi no ngijayivela abo tukulu yabo bebekunokuza e-Durban bazophefoma sonisa ama-sound. Hayi ngijayivela abo tukulu yabona ngijayivela ama-artist amaningi but awasegoli. But hayi no hayi soyibona lento yakho yabo. Hayi kube into yokuthi yazini angiqhubeke ngenze ikarati ngishaye ikarati angibuye back. Talentwana lezi manje kuna something ngibuyele kuzona ama ngifika lapha hayi thola ukuthi sezi interested kanti zingibonile e-TV ya kwenye show nje yayivelile e-Sprite promote beach ya sasibonile ukudansa so ufuna sidansele kunesikole lapha ngasekhaya ezakhe hayi sahlanganela khona sayivula lento sayibiza ama superstars.
Superstars.
Yeah.
And the CEO.
Yeah. So, and my color.
Just to let it be known, we were superstars. We lived up to the hype, baby.
Yes. So, my color lento. Kwaba nozolane kwaba nenye intwana ekuthi usimathatha iboshiwe intwana khona njengamanje kwazoba nenye ekuthi usimakade bese kuba ilenye ekuthi usibone izodlamini known as Msawawa. So, sayiforma le group 6 saqala sadansa sihlanganisa ama props nje sometimes you decide ukuthi yazini lentwana le mangayifaka ebhegini ngiyenze iscoopback kanje bese iyaphuma kube nodokotela kube nothisha abozolana bawothisha sometimes ngiyidoctor mina mase kukhona ufile yabo le zinto zamapantula saqala sajayiva komisi siye edrobheni sibeke isigqoko lapha isport sishaya isipantula esitradini abantu bagcina sebesithathele ekhanda yabo sathola i-R2,000 sidanse ebeach front kwaba ukuza kwethu ejozi kahle thina size ejozi sithi sifuna ukujayiva nokuthi si-release i-CD but sahlukaniswa bese i-group kasoka umsawa ubuya lana ubani ubuya lana but sifuna ukucula bathi okay awuthi sininike i-chance sangena e-studio sashaya isikhaba mabhodlela masidayiwe sadelela isikhaba mabhodlela yavele yablowa
asibabeke lapho ladies and gentlemen boys and girls just to recap your memory on how far these boys have come isikhaba mabhodlela